Phakathi kempulapuli singabuyela ke moyeni, singabuyela moyeni 0818202583 0818202583 uhleli no DJ Thanana kwinkqubo ethi masivuke nto zakuthi umbuzo wam uthi ungumama ungamkholwa na umntwana wakho xa enokuxela ukuba lo tata uhlala naye okanye utshata naye uyamhlukumeza ngokwesonto. Ungathabatha awaphi amanyathelo ukuba lo tata uthe wagwetywa entolongweni iminyaka? Ungenza njani? Ungayamkela loo nto? Ungaya phofu uyokumbona entolongweni? 0818202583 ndilinde wena mphulaphuli, ndilinde wena, ndilinde wena 0818202583 mabele khaya. So kabile tata kunjani kuwe? Nguba lo njani nawe wethu?
Ulibele tata.
Elibele
tata
napho umcimbi etafuleni.
Hayi DJ ndingamkholelwa. Emveni ngoba akholekile nekade idibane nabomthetho. Abomthetho badibana nesibhedlela.
Yes.
And then ke ngokwenza into yokubana noko ayohlala ngapha kwezithixo ngoba kaloku xa umntana nozaxoka umntana DJ. Athi into ethi liyenzokuyibe ingenzwanga.
Yes.
And ke nakweli xesha sesiphila kulo DJ ngoku seyixesha elibe lingalunganga.
Ewe.
Ngoba kaloku umntu uyenza into emkani amtshela into yobana ndizambulala okanye alizokwenzela into ethile.
Ewe.
Ube kale kubulaleka ikamva lomntana lenkukhu.
So
ihe into yobana umthetho uthi udlala indima yawo yayo. Ngoba noba segwityude akaseyile into angayobonwayo xa segwityiwe kaloku.
La ezaa vows zomtshato ezithi ebumnandini nasebubini ziphele ziyaphela ngoku ziyaphela.
Uzifake phambi komhlaba ngokwakhe ngokumosha umntana lo ungowam ngoba kaloku andithi umntu uthi moshe ndokuthala nabantu abapha ngithi so ndikhanye so iplani ndiyithanda ndiyithanda ndiyitrayina yalo ndithi uyawuthini ngokuflo ukuyitrayina ngoku ayeke ujikele intloko lo ngawanto oflo ukuyitrayina ngokusekond into yobaleko siyadivayive wonakalisile kakhulu ke ngumntu othi kancinci uxolelo hayi hayi DJ hayi shem ntoko hayi makancame ngoba umoshile ngoba kaloku umntana wam umntana wakhe andito wakhe ngowam so umoshile ke ngoDJ
yo
nyhani ke tatam ke nyhani xa sesiyijonga le nto siyikwaze nyhani ixhaphakile tata and ixhaphake kakhulu futhi and ufumanza umntana obatraumatize laa nto ngoba akayazi ukuthi uzayithini na uzayiqala ngayo xaiselisenzeke ezayithetha kodwa apha ncame khona and aseyithetha and ke laa nto ke tata ihlanze isidima sotata ewaludide ngoba noko indoda endala noko xa imosha umntwana omncinci awukhe nto ubana umosha umntana one-7 years ento imimba yakhe yena mntu ukudada ke ngoku uba ithini ke ngoku yena ke ngoku eyenza nje le nto intliziyo yakhe imxelela ntoni ingonyama mosa ingonyama ihlalele ingonyama ezuma sayihlali nabantu xa njalo